Abi Tesalonike ba mbere ikigabane cya gatanu. Ariko bavukanye iby'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu tuza nk'uko igisoma kiza mu ijoro, aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi, niho ubona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko bisebiza ku mugore kuri we, kandi ntibazokwikiza na gatoya.
Ariko mweho bavukanye nimuri mu mwiza ngo uwo munsi ubashike ko giturumbuka, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntituraba ijoro canke ab'umwiza. Nuko rero ndisinzire nk'ababandi, ariko twame tugavye twirinde ibiboreza, kuko abasinzira basinzira mu ijoro n'ababoregwa baboregwa mu ijoro.
Ariko twoko ko turaba umurango twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero kwizigira agakiza, kuko Imana itadushiriyeho kuturakira ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso canke dusinzira itiro ry'urupfu. Nuko muhanurane mukomezanye nk'uko mubikoranye.
Ariko abavukanye turabinginga mumenye abakora muri mwebwe bagatama babaganza mu mwami wacu bakabahanura, mubahe gose mu rukundo ku bw'igikorwa cyabo, mubane amahoro.
Kandi turabahanura abavukanye, muhanura abasaragurika batagomba gukora, muremesha abarandutse imitima, muramira abanyantege nke, mwihanganire bose, mwirinde, ntihagire umuntu yihora uwundi kibi yamugiriye, ariko mwame mukurikira icyiza mu byo mugiriranira no mu byo mugirira abandi bose. Munezerwe iminsi yose, musenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri byose, kuko icyo ari cyo Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Ntimukazimye mwemwe, ntimugakengere ibyo bavugishwa n'Imana, musuzume byose, mugumye ibyiza, mwirinde icyitwa ikibi cyose, kandi Imana nyine amahoro ibari ibeza rwose. Kandi mwemu yanyu ubugingo n'umubiri wose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azoziye. Iyi bahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora.
Bavukanye mudusengere, muramukisha bavukanye kugumbirana kwera.
Ndabarahiye umwami wacu kicete ntikizobure gusomerwa mu bavukanye bose. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bane namwe.